Ijambo rishikirijwe n'umuhuza w'iko mukuru w'umuhari Forebu n'imihari biyunze ari yo Coalition des Patriotes AGP na RFPB inayemoka ku Ruzogi. Barundi barundi kazi. Umwaka wundi urarangiye igihugu kikiriko kiraragirwa n'inkota ya Petero Nkurunziza na leta yiwe inyagano. Aho amarira n'amaganya ari yahindutse ingaburo y'abarundi. Ubundi mwaka urarangiye abarundi bangajwe bakigorewe mu gahinga aho basanzweyo n'abandi batari bake. Ubundi mwaka urarangiye abarundi bakijijanya imitima bibaza ikizobakura mu kaga batewe n'intwaro yihaye kubafukama mu nda. Ubundi mwaka urarangiye abarundi bakijijanya imitima bibaza ikizobakura mu kaga batewe n'intwaro yihaye kubapfukama mu nda ikabaca mu yandi makungu Uburundi bukaba agashinyaguro kabahita. Barundi barundi kazi. Kubandi si gihe nk'iki ni gihe cy'umunezero kuko ari igihe cyo kwitegereza umwimbi w'umwaka, igihe cyo kwirimbura mu bikorwa byawe by'iterambere ukaraba intambwe ugeze ko aho byakugoye ukiha imigambi yo kwakosora kugira ngo wihe intango shasha izo gushikana ku iterambere wifuza. Ariko ku bandi umwaka nk'uyu ukuraba ni nko kuraba inzu iko irayigira yigirana utwawe n'abawe iriko irasha kandi itarazima. Ukuraba umwaka nk'uyu ni nko kuraba uruzi rwuzuye ruriko rutwara abantu n'ibintu kandi kirere kiciraburaniwe. Si gihe cyo kuririmba, ni gihe cy'igihirahiro, ni gihe cyandiho ntariho, ni gihe umurundi wese yibaza icyo yokora kugira ngo akaranda kari mu gihugu gahagarare, maze abarundi atanu mwavuyemo basubira banezeregwe no kwitwa abarundi barime bimbura utwabo batunezeregwe ataruhuha eka atankota ibari hejuru. Barundi barundi kazi. Iki ni gihe umurundi wese yisuzuma akaraba akigoro kiwe mu nzere kurohora igihugu cacu cadazwe n'umwina w'ubutegetsi bw'abantu biyemeje kunangirira abarundi ku ntwaro inyuranye n'amategeko, intwaro inyuranywe n'iryo abarundi bayaze kugira ngo babane mu mahoro n'umwumvikano. Mu bihe nk'ibi usubije amaso inyuma ukaraba utwigoro twaba n'abariya kugira ngo ibintu bisubire mu nzira nzima bikaba iby'ubusa, hari abaca bibaza ko ibintu byabuze umuti ku buryo bumvise agakekezo kabiyemeje ikibi bajya mu iheburo bati nta kigishoboka, bati aka kaga tuzogahoramwo twame mu gahotoro abangajwe nabo baherere iyo bagiye. Twagira tubahumurize tuti humure, ibintu ntibizohora uko kuko n'uyu bashize muri ayo mabi uyabangaje ntazokwamaho, ahubwo iki gihe nikitubere icyo kwisuzuma no gufata ingingo zituma ibintu bihinduka. Twisunze ibyigwa twakuye mu twigoro atacyo twavuyemo umwe wese canke bamwe bose bagiye baragira. Ni umwanya wo kwegerana kuruta tugahanga se kibi. Ukwitanga kw'abantu n'imigwi umwe wese canke bamwe bose ku giti cyabo byaragize icyo bifasha, ariko ntibyashoboye kudushikana kwihangiro rikuru ryo kubohora igihugu. Abaruhijwe n'abaremerewe n'iyo ntwaro y'agahotoro harageze ko duhinda ikibiri tukimagiza se kibi, maze umuco usubire kurasira Uburundi n'Abarundi. Aha tukaba tutorengana tudashimiye imihari imaze kwiyemeza kuzuzana ikaja hamwe muri iyo ntumbero ariyo Forebu z'igihugu, Coalition des Patriotes AGP na RFPB intayemuka ku Ruzogi. Tukanakenguruka n'utwigoro tugaragara turiko tugirwa n'aba canke bariya mu migwi canke mu mashirahamwe atandukanye muri iyo ntumbero yo kwegerana no gusenyera ku mugozi umwe. Ku bavandimwe bakizivugiriza mu mibindi, banezerewe n'amakuba ya bene wabo mu gushyigikira ubwo butegetsi bwafukamye mu nda Uburundi n'Abarundi, tubabwira tuti: va ibujimu mujibuntu nahanga ridahanguka, kandi nta maraso y'inzira karengane yijana. Aguma semerera asaba guhogwa. Intwaro yose iracirwa urubanza bivanye n'ingene yitwara, maze abayo bakaruhira kwishura ibibi byayo. Nta wunesha uwo basangiye igihugu, kuko bisa no kwikubita. Nta yikubita ngo yineshe, uruhande rukubise n'urukubiswe biguma bigize umubiri umwe. Kandi ku buryo ubucanke buriya ubwo babare izo mpande zose zigize uwo mubiri zizobusangira. Barundi, Barundi kazi, witegereje ingene iyo leta y'inyagano yashize ibiti mu matwi ikihoza akamo k'abayikebura, igahitamwo kwibandaniriza icyo yita imigambi yo gutsimbataza ube gito bwayo ngo n'ubutegetsi, hari abo kwibaza ngo ibintu byararangiye, bati batsinze rurayi ihibambewe. Aho bariko bararendegerera nyene niho hari amahonero yabo. Hari n'abatubaza igituma atacyo tuvuga ku ngingo kuri bamwe babona ko ikomeye ubwo butegetsi bwafashe guhindura ibwirizwa shingiro. Ahacu nta ngingo n'imwe tubona ikaze iyo leta iriko irafata iruta iyo yafashe muri ndamukiza 2015. Aho yahitamwo guhonyanga iryo bwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro rikomokako. Rero iyo umuntu akunyaze itongo, ntazwi ishinga n'ibyo ariko arikoreramwo n'uko ariko aritunganya. Urazwi ishinga n'ingene utunganirizwa ukarisubizwa, urazwi ishinga n'ingene uribuhotsa. Icyo nicyo kituraza ruhunda. Nayo ingingo zose zishyirwa mu ngiro n'iyo leta y'inyagano, usibye ko tutazemera, izizorengana n'izizoba zatunaniye kumenesha, ariko nta majambo tuzozita ko kuko zinyoranye n'amategeko kabanyene kuzishyira mu ngiro. Nicyo gituma nyabona muri ibi bihe dutanguye umwaka mushasha duhamagarira Abarundi bose iyo bava bakagera guhaguruka nk'umuntu umwe, tukagwanya ubwo butegetsi bw'agahotoro n'agakinyizo bwagiyeho ubuhonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro rikomokako. Barundi, Barundi kazi, naho mwumva ibintu bitoroshe kubagiriwe ubuntu tukaba tugihema, abatayitanywe n'ubugi bw'inkota ya Nkurunziza n'ubundi n'ibindi biza bitandukanye byahitanye abasa nkatwe, nimuze dukenguruke. Dukengurukire Rurema iyo yatuzigamye ikadushikana kuri uno munsi, twongere tumusabe aduhezagirire uyu mwaka dutanguye w'2018, maze uwo mwaka mushasha w'2018 utubere umwaka udushikana ku mahoro atari amahorerane, umwaka w'amagara meza, umwaka wo gukanguka ku ndongo zitandukanye, umwe wese mu nshingano ziwe ahagurukire amahoro n'ubumwe kuri bose. Abari mu nzego z'umutekano bibuke umuhamagaro wabo kurengeye na kure uguca amahera, batabare Uburundi, Abarundi bose basubire mu byabo no mu babo, Uburundi tubuture amaboko, umutima n'ubuzima, Imana ibuhangaze. Sekibi aganzwe ubutakigaruka. Tugire Uburundi bw'iteka. Ambassadeur General Major Godefroid Niyombare.